Poganizira kwambiri makastomala atu mnyengo ino yovuta za chuma, mitengo ya tsopano yokwerera basi iri motere. Mtunda wapakati pa blanta ya ndirirongwe, 28,000 kwacha akuru. Ana, 20,000 kwacha. Ndipo return ticket ni 50,000 kwacha. Mtunda wapakati pa blanta ya ndimzuzu ni 45,000 kwacha akuru. Ana, 35,000 kwacha. Return ticket ilipa 80,000 kwacha yokabasi. Blanta ya mangoji. Agulu, 25,000 kwacha. Wana, 20,000 kwacha. Dipo return ticket ni 45,000 kwacha. Katundu wanuyense, tumizani pa Khwezy kuria. Yajangu, ama kafika tsikulo mwero, ngati mwatumiza mamsanga. Nambala yatu ndi 0886-780-355. Tikakambatu za basi kwa chukuno, ndiye ndi Khwezy basi. Chifukwa Khwezy ndiye basi yo. Khwezy buses, miles of smiles to your destination.
Malawi, Bwande, Mugulian Sovano, Jugger of Nyasalande. Obondega, Dudorido.
Chawango, Komamuli Banji. If you're dead, we don't do it, Masiwa Govida Basi, Kusendra Gomeguja, or 2025. Chaka Jimene Doro, Chibeta is Yao Nege. Chaka Jome Wankurunga and Gao Negere. Chaka Jimene Enaga Poso and Bia Kazigu Bansi, Gujidis Doga Guni. Chaka chimene amphawife tiyambe kukhala ofunikira kwambiri. Anthu amene timasalidwa pakatipa tiyambe tsopano mafunidwa. Tawabweretsani Bwande ayandikire kuno amene wandi munthu ofunikira kwambiri. Ife basi pantima tumadzifunsa kuti lero limenelo aizikomo mwamva ino. Tiyamikire basi zomwe zichaza Khwezy zotsogola nkhata bei ya dala kwambiri. Pali chibasi cha ufofo chimene chikumayenda pakati pa Lilongwe ndi nkhata bei cha Khwezy. Ku nkhata bei chikumayima pa Imperial Food Court, malo abwino kwambiri. Ukafikaponso ukumadya chakudya chabwino kwambiri pamenepa. Mwanjo akafadala pacha ankafuna atapita ku nkhata bei kudzera ku Nzuzu kukasambira kumaso kukapeza magerewa mwaindu umenewu wabwela wokhawo. Ndimanena kuti chaka cha mawa tioneka anthu aphindu enafe tidaponyedwa kutali kwa kanthawi ndithu ndipo tizina zambika kale amwene anthu ambakali kusintha magolo kuchoka golo ilo kupita linalo. Ndikudziwa kuti mudzifunsa kuti ukambaza ndani kodi malume chenjati magolo I apita kale achimwene akuti iwo munthu sangakuza kuti ukhale kale pa benchi pa kwa miyezi isanu ndi inayi anga makeche mbekezo. Atakhala kale mndende kwa dzaka zitatu akuti safunanso kuyembekeza azitaya apita kale kwina kwa chimwene wapatira tambala amwene anthu andaleso ngakhopirire akamachita zina zake wekhanso makhala odabwa kuti koma kodi chikuchitika ndiyani koma zoona ayi ndithu amene ndiye wandala amwene ali kale kiliki kuchoka uku kuthamangiranso kwinako basi nthawi yake ni imeneyi kwathu kuno kumveka manong'onong'o. Ona mwakho ndanza wena atathotholedwa naonso akuti akufuna kubwezera chipongwa mwene manong'onong'o akuti afuna kukapempha kuti iyayi mundalemo samangokhala kuti basi ino ngakhale munthu utakula chotani akhoza kulamulira iyayi akuti padzikhamalire osangoti nganga bulawayo kakakaka munthu akafika dzaka ize basi mbweno adzikatira zidzukulu kukuchitika ndale zovuta kwambiri zimene zofunika kuzonesesanso bwinobwino achimwene panopa zuma unkambidwa ngati nkhamba kamwa koma ndithu tikhoza kudabwitsika nazo zidachitika ife ndiso wamtengo wogwira zichandakamba kale zija chimwene kuti zina zake zikhoza kumuoneka ngati tachenjera pogona koma zathuso ena ake akhoza zatichenjerera podzuka ndakanuma kamba kuti anyamata ndamondambo pena pake akumadza kugona pang'ono ziganizo zina zimene zikumachitika zomachitika mochedwa kwambiri ndithu kupanda kusamala akhoza kuika m'manja nkhosi kuti kuti zinthu zake zakhala bwanjinso nanga mpakana pano ndimanenabe kuti chiganizo choti anthu ena ake akhale nawo kutali akhale kunja china chiganizo chimene chimayenera kuwunikidwa bwino kwambiri mwina makeisa napangidwe koma pachamonga mwachizo lowezi alipobe ambiri kuntambontamba amene amachita makani nthawi zonse awo bwande simukudziwa chilichonse ino ndanenapo ngati mpolofiti kuti ona mwankho osawaderera ayi akhoza kuchita zina zake za chilendo ifenso ndikudabwa ayi ndithu makano okhaokha mwanji wa mtokotoko achoke ameneyu munthu wachabechabe kwambiri tsono tu munthu woti wachititsidwa kale kaguni pagulu amakhala wopsa kwambiri njifake makosa anena ake aja amati chakufa sichiopa kuola kumasamalitsa kwambiri ndi munthu amene wachidwa kale chipongwe amakhala akumakamba pasi pa mtima kuti ndimalizeni ndatsala pati ndimalizeni ndatsala pati lero ino nkhani ya dzakayi kumadzioneka yoseketsa kwambiri koma kupanda kusamala ndithu tikhoza kudzadzidzimuka malamulo ena ake oyipa kwambiri kwathu kuno amapangidwa ndi anthu pofuna kuonetsetsa kuti zofuna zawo zakwaniritsidwa ili lamulo likhoza kupangidwa ndithu tikapusa lamulo longopangidwa pofuna kuthana ndi wina wake ndithu tikhoza kudzidzimutsidwa litadutsa ife m'manja nkukhala nkhosi pochedwa ndi zimakalata zathu zikumalembedwa ndi mtokotoko zija anzathu akhoza kumatiyenda pansi ife pomadzati ii atipweteka too late atatipweteka kale anyamata mtambontambotu malankhizo awa ndi aulere nthawi yomwe akulemba zimakalata kuyankha nkhani na iliyonse sinoyi nthawi ino tsopano ndi nthawi yobwereranso mkanyumba komata kuti tingatani kuti tibwererenso malonda athuwa tawagulitse bwanji kuti mwina mwake asakabwerere kumsika koma izi zomangotaya nthawi ayi talembani chikalata mwalembera uje nthawi zonse cholembera omwe kukhala chili kale m'manja ayi koma uje akuti bwanji kodi iwowa basi alembereni chikalata izizi wopanda kusamala tikhoza kudzapita nazo kumasankho opanda kandideti izizi lero tikulankhula kumaoneka ngati zocheza ubwanta safe koma ndithu musadzaphweketsa mwene pajatu ife nda profiti nkhani za satana zija nde zamba kudzaopsa choncha chimwene zomwe zijadakhatuma kamba nthawi zonse zija mwene nkhani zokhudzana ndi zachitetezo kwa anza thuku ngati mukumbukira bwinobwino ndinadzakambapo kuti zilipo zinthu zina zake kwathu kuno zimene zimachitika ndipo timabisalira mu nkhani zachitetezo kuti obwantasa musakambe nkhani zimeneziya zikukhudza chitetezo chathu ndiye musati muyikepo mulomo zinthu ngakhale tonse tidziona kuti zikuzondoka koma chifukwa chotaka kuti ndizokhudza chitetezo ndiye timakhala chete aliyense asati mfweyeyi mtoyo nkhani wina akuti akusakidwa kuno akafotokoze mandefu kuti mchifukwa chanu waulula zoti satana akadalipo ndipakulandirabe ndalama za nkhani za misonkho yathu ngakhale tidagwirizana ulendo wina wake kuti kwathu kuno pasapezekenso kuti aliyense wochita business ndi satana pachatu ndafotokoza kale kuti malamulo athu omwe kuno timathanso kuwaphwanya mosavuta antony jere wathu ndikudzuka m'mawa wina kudzamulengeza kuti akuluakulu pasapezekenso kuti aliyense wochita malonda ndi satana tamvana eti kenaka pakupita kwa nthawi uyo satana waonekeranso akutenga zindama za nkhani alipe ndakungoyikapo mulomo ayi simukuyenera kukambapo zimenezo iyayi ndi mulandu tomenewo wabwantasa nkhani mukambazo ndizovuta kwambiri ndizachitetezo zimenezo khalidwe limene ndimene lakhala kuti vulalitsa chimwene khalidwe lomabisala kumawa woti nkhani imene ndiyovuta kwambiri ikukhudza chitetezo cha dziko zomwezo ndi zimene zimapangitsa anthu ena ake kuti azisokoneza zinthu mwadaladala podziwa bwino lomwe kuti wina aliyense akati mfwe tibweretsa nkhani imeneyi yoti ndiyachitetezoti imeneyo sitikuyenera kulankhulapo kanthu lero lino ntola nkhani aliphochophocho ntchire kuthawa akuti chifukwa waulula nkhani zachitetezo ndiye akuyenera apezeke akafunsidwe mafunso achani m'malo mwangofotokoza kuti ayi zidatere komanso zidatere ndiye koma zitere tukhala mu nthawi imene mauthenga sakuvuta atikupeza ndiye tikapitirizabe kumaopsezana nkhani zachitetezo kumachita kuzitenga ngati nkhani zoopsa kwambiri zoti anthu sakuyenera kukambirana timapereka danga kwa ena ake kuti adzizunsa anzawo anyamata ena ogwira ntchito zachitetezo asilikali amapezeka kuzunzika kumakanika kulankhula chifukwa choti nthawi zonse akatalankhule amafera nkhani zoti ndi wachitetezo kuti iwe anthu sakuyenera kudziwapo kanthuyi ena ake amabisalira ku nkhani zoti nkhani zachitetezo sitikamba pagulu ndiye nkumasakaza chuma podziwa kuti safunsidwa abisalira kuchitetezo sizoonai asikali ena mmusimo kumakanika kumbusa za mahala wansiawo kuchita mantha mabwana ati zenga milandu bwana wina kungodzuka kulamula kuti hey mubalakisi muno simukuyenera kuti anthu adziri mamo chimanga iyayi akhoza kubisa mmachangala wise mmene mu basi chechani chimanga chonse zilibeka anthu anu aononga fotereza wawo odula kwambiri koma chechani basi ndinacho nichimanga po kuchecha alipe usilikaliwo kusowa kwadandaula kuti ei tikadandaula tipalamula nkhani izi ndizachitetezo izi ai dziko likusintha ili nkhani zachitetezo zisakhale zoopsezera ina ake ai ndithu nigisi kutero kumene tateremo umvaso obwande to apalamula awayitana kukayankha kubalakisi kukadzodzedwa matope kumeneko ukapatsidwa theche mphechepeche kupakidwa chitedze akuti wanyoza kwambiri masoja mwana wachabe iwe she ai sizikuyenera kukhala chonchoyi amwene za cheresi ya obwande zisiyene cheresi ya obwande sikupanga nawo za sataniki zanuzoyi ife pano cheresi ya obwande ikungopanga zakumwamba basi izi za mpirazi ndi zapa dziko lapasi zotsala izi zochimwa zenizeni ife pano tikumangoyimba zakumwamba basi kumwamba nkoda bwitsa kopanda zolemetsa nsewa kumachenjeri muzinda wa blantaya akonzereni suli bwino oyi suli bwino naonso akumanja sizomangowana miza iyayi kuchireka abale natukulani kuoni katondo yekhayekha akumachiritsa manyazi pena pake malingana za nyengo pali chiopsezo chakusefukira kwa madzi maboma akalonga ndi rumphi komanso madera ozungulira tindikhale mosamala
ata ine wano kuno kumudzi ku Malawi abwande kuda kunyasalande sunga mpense